Nganza wethu ukuphindisela kwami muva o 30,000 bo bebe inyanga lezi ezingosikhotheni. It does not mean ukuthi I'm the millionaire. It means I'm a truthful and ngimele iqiniso. Angiyonto yokudlala mina. Angiyonto yokuxhashazwa. Two, kuzoba ngiphinde futhi ngiqinisekisa ukuthi kunomcimbi okukhulunywa ngawo njengamanje. Okuthiwa mangathi amasimba anjani ayobe ndawonye amasimba ngomhla ka 4 lapha e-workshop. Ngithi mina le jambi ngikhasele. Lena enomkhaba olokwazalwa indoda yesise sikhulu enomkhaba olokwazalwa ophendwe ube yiamrest kuyona. Cela ungangijwayele kabi mina baba. Ngiyacela nje ungangijwayele kabi mina. Anginayo inombolo yakho, angikaze ngikufonele webaba. Hey webaba. Hey webaba. Uyabona lo baba lona lenyanga lena isidudla lesi esine jumping castle esibalansa ukujojo tank la siswini. Angazi ngufonele, anginayo inombolo yakho, angikwazi ukuthi ngiwaphi. Ngibona nje mina umuntu ovuvukele nje emhlabeni elakathixo. So ke don't ever involve me to any rubbish. Nalo mfana oxabene naye lo ngiphila naye mina ngiphila naye ngama condition ami naye uyawazi umzo ngiphila nami umzo mina ngiphili nomzo ngamagama abantu ngiphila mina ngeqiniso engilimele kuyena naye alimele kimi angiwadla amandla omuntu noma ningamzonda kodwa iqiniso lenzile iSouth Africa ibuka lo mfana okuthiwa umzo ngakho ke mina ngene ezimpini zakhe ngiyacela webaba uyiqashela abantu bakho lapha e-workshop uyiqashela abantu bakho. Noma ngabe uthiwa nihlanganeke nomthandeni navumelana ngalamasimba anithi azobe endawonye workshop, I don't care. Ngicela ningifake lapho mina. Ngiyacela ningifake lapho. Uma kuuthi lento lena into eniyihlanganisile nalenzo, cela ningifake lapho, please. Please. Ngiyacela. Ngoba manje mina ngivula ukucacisa ukuthi ukunqaba kwami lezi imali engiyingqabile. Ngicela ungaqhamuki inyanga ke seyizola ukuthi hayi nangu manje ya trend ngokunqaba imali woza gijima gijima uthi uyamqasha. Ngicela singajwayelani kabi. Manje uzothi abantu bafanele bengiqashe nami bengisize nami ngiphile nabo bephile. Bebona umongameli emzini oyisemkhulu behlabe ngisho imbuzi. Bebonga amadlozi abo ukuthi umongameli unyatheleke emzini oyisemkhulu. Emvuni kwalokho nina nizoqhamuka nizobona leyo nto ukuze mina ngitholakala ezweni ngiwumuntu mina onqaba yonke into onqaba yonke into kuthi hayi ungangumthole loyo ngoba nimaxoki njalo human beings. Hey nina ama human beings nginisaba kabi animaxoki njalo akhohlwa ngeke umthole leyo awungeke umthole loyo kuthi unqaba kwasani amanga lawo ayikho leyo nto.